chanka, chanka. Show me that dhumka, da 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 dhumka, da 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 dhumka, da 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 da. Show me that dhumka, da 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 dhumka, da 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 dhumka, da 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 dhumka.
Dhumka, dhumka. Show me the dhumka.
Chumka, chumka.
Show me the chumka, da 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 chumka.